trust in this Jesus. Just to take him at his word. You need to rest and rest upon what he said in the Bible. Just to know it will save you a lot.
Kona ithubelo nele kwalo ndiyagqibela ukuza kulomzi ndizonja uThixo uyathanda okanye ukhona makakuvale ukufa kulomzi ndicela ndiwungele umntu endizomnikeza izinto uba kekho ke ndawuphinda nazo oba ndibethi ibhayibhile neculo nje uyakuphi ukhwalo zizixhobo ezi zokuvikela intolozweni bendawo xa ukhuhlakalisa ebusweni bakho ndikhwele le bhasi athi amampondo yicithi ucithi xa beyibiza nina ke nithi sit to sit ndisuke Rustenburg uthi ukhwalo malizongcwaba apha ekhaya kulamadoda amabini enye indoda inengxaki yokunukela zinyawo enye inengxaki yokunukela ngumlomo yaqukwa ngobuthongo linukela zinyawo seyikhule izihlangu nekawu siyazibeka emveni kwayo kwathi ngoba imvumba lomlomo liyathu kulo wacinga zikawu sasikhupha ngefestile liqenziwe ke lisusiwe ilitye emlomeni wengcwaba yevuka le ndoda yathi ziphi ikawusi zam kuba kuyehlikwa yathi mani zosikhangeleka yaqala kudrayiva yathi xa ifika kule ndoda yathi nazi ndizifumene kunjalo ndizobe isityeni okuzitya ngamakhosikazi avuke ekuseni aphoya engcwabeni likayesu